madhikini yangu Duniani shida nadhikini yangu Masikini nalia na moyo wangu Duniani shida nadhikini yangu Masikini nalia na moyo wangu Duniani shida nadhikini yangu Shaka ya siyo kiasi changu Wakauka utaisha mwili wangu Masikini nalia na moyo wangu Duniani shida nadhikini yangu
Masikini